Ngiyanibingelela babukeli emakhaya. Igama lami uzodwa kaShange. Ngibuyile futhi ngizonathulela isimo sijele. Ngizonathulela imlingo yesimo sijele. Yazi ukuthi abantu behlezi njalo bengibuza ukuthi hayibo, wakulowa kangaka, ubambile yini? Abanye bayahluleka ukubona iminyaka yami ukuthi ngineminyaka emingakanani. Can you guess? Ukuthi ngineminyaka emingakanani? Okay. Nansi i-secret yami. I-secret yami to isikhumba, inwele, the nails, amahle. Le product iyakusiza ukuthi ibooste your elastin esikhumbeni sakho. It's packed with so many vitamins. Adinga umzimba wakho, adinga iy'nwele zakho, adingwa inzipho zakho. Unenkinga yey'nwele ey'phukayo ezingekho strong. Unenzipho ey'phukayo ezingekho strong. Unenkinga yesikhumba sakho esinenkinga. Awusazi, usuzama into ey'ningi. Uyagcoba, akulungi. Uma ngathi i-product iyakuthanda iphinde ikwale, ungazi kwenzakalani. This I guarantee you. Abantu bazokuncoma. Uzozwa ngabantu bekubuza ukuthi ugcobani, awusitshela ukuthi ugcobani. This product you can use as e-mask as well. Uyithathe isipuni esisodwa usifake ebusweni uyigcobe as a mask. Emva kwama-minutes awu 3 uyahamba uyoyigeza ube right. Uyayisebenzisa futhi ukuthi uyidle i-cleaner from inside out. Kungasizona ke skin kuphela. Kodwa ke when I'm going back to the skin, if I must go back to the skin. Ngithatha ngikunikeza uKelly B, ngikunikeza uKim Kardashian. They using Simos. Ubabona bebancane ngathi bancane, ubona isikhumba sabo sisihle sicwebezela. Basebenzisa le product. Isifikile ke eMzansi. Nginithulela yona mahala namhlanje. So le product ke iyasiza kuphela, ayisizi skin kuphela, kodwa iyasiza futhi ifune nkinga yegazi. Unenkinga yokuthi igazi lakho alikho kahle okanye anemic, unenkinga ulekhi iron egazini. Le product is your product. Unenkinga ye-thyroid gland. Abanye baze bayokhathwa i-thyroid gland. Nayo i-product yakho ongayisebenzisa uhile ube right. Unenkinga ungalali ebusuku. Abanye benu bagcine besebenzisa izinto ey'fana no-allergics. Athi umuntu mina angisakhoni ukulala ngingakaze ngiphuze i-allergics. Okanye athi angikhoni ukulala ngingaphuzanga i-glass of wine ukuze ngikhone ukulala. Nansi i-product yakho ezokusiza ukuthi ukwazi ukulala, ukwazi ukubona ngisho emehlweni. Uma unenkinga yamehlo, this is a product. Unenkinga ye-bad breath, nenkinga yokunukelwa umlomo, nansi i-product. Unenkinga, ibhaliwe la izinto zonke ezikuyona, iya-detoxify umzimba. Unenkinga yokucabanga, unenkinga yokuthi awukwazi ukubamba izinto kahle. Even ingane encane iyakwazi ukuyisebenzisa esikoleni. Ingane yakho inenkinga esikoleni yokuthi ayikwazi ukubamba kahle. Othisha sebekubize kaningi esikoleni ukuthi ingane yakho i-slow learner. Nansi product. It's 100% safe. It's organic. Choose i-product ezokusebenzela. Nansi product, uzoqala ubona ama-results ingane yakho improver esikoleni. Ngisha wakho uzowaqala ukubona e-improver. Le product ke iyasiza kakhulu. Okay, kuningi and many more ozokuthola. Okunye ke engikutholayo abantu abakuncomayo ukuthi emakhaya mangabe ebedla bayakwazi manje ukukontrola ihanga yabo bayakwazi ukugoba umuntu uthola ukuthi unesisi sikhulu and unenkinga yokuthi mawugoba la eswini ayi khona la mafutha ane astabona nenkinga ngavuma ukuthi gobe uzogcina ungakwazi ukuyibophela icathulo zakho ugcina ukhokhela izingane 5 rand ukuze sikwazi ukubopha icathulo zakho nayi product manje usuzokwazi ukugoba uyibophele wena and save those 5 rands for this product. Ngiyatholakala KZN. Ngiyakwazi Korea nationwide via Paxi. Ngiyatholakala futhi kule number 076-635-5724. Ngiyabonga.